I ain't them kungola in Bali Mau, I ain't them kungola. Nama them me donemai, sonny fabening a donela. Biningo ying a matotenela, inabora alala jigitenela. Kasoro nyen saran faula, nyen saran paula, antila nega nyen saran korola. Ali nyen saran terula, bari gente to bolo kele mahode kamane sara ubela. Mete dono mugudu maloka, fali se igana nega butola. Mebe bali muna, dono meba mago lili bula beganwele. Hako nema, papisko, hako eske mume neboda. Neta do upe fega munge, koche ware bora iga geni nofe. Asoma ufene mamiri den tila nega uyo fenega woromine. Iniga moso ani jaye moso ube fe kola do chaware kaso. Barindere gima sigiso. Vere mani mana atenya nabo.
Wa minga ni miyo kadoma. Ankana na furuke nataka. Oye ni tuntara feñi ni nela. Akufa kuka muso di mawerema.
Afanunu sonaka ni kenela. Sege minge uma mirola Alan tunye la yudu di nyoma Waye dala kantaman di nyoma Nega bebe soma uma mirola Ube fega di nye janye mosola Nikoni siki tepe mbe sirala Bari mego beze janye korela Nye kareta bama kome gataso Nsiki le mega hami beni kungo Nga chete che moso ta chebe ni moso Nke to were do ni kele ni tebo Nfera so nye makro ula sigi Nye kanumba uso ma ula sigi Nye furu sira ni bali ma ula sigi Kobe ye wakati uga famuya Duguba sigi mane nyine soko Wa chebe ni jaye moso dununya Moso te che mi feo suku madon Dununya dana kanune kama Kanu ye fe mi fago umadufa Wa furu beke chiki ya de kama Munu me nyokon fe uga di nyokoma
Wa minka ni miyo kadoma Ankana na furu ke nataka Oye ni tuntara feñi ni nela Akupa kuka muso di mawerema Wa minka ni miyo kadoma Ankana na furu ke nataka Oye ni tuntara feñi ni nela Akupa kuka muso di mawerema
Enfant solda ampir ero Musa Watara Shekti Djan Djabate Karna service Issa Nyagandu Alaga Bago Aplay Samagira Taxi Lixi Bote Lassi Boutique Tanaya Sulja Kobo Shinken Mayabu Dog City Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr